Action.
Boom inaonekana. Boom inaonekana. Hapo sawa.
And action guys, tembeni hapo nyuma. Tembeni.
Background action.
Haya. Haya kwa phone, anzia phone. Ah phone ndio umepata.
Hey my boys wewe, ngoja kwanza. Tungoje bana.